Sasha, she was in the Sesperanation, she was on some names and she was on Bego, good learning is in Africa, Kusazo Chiga is in Doxas of Kukuma Tafula, Ushana, which should have been with him Tetem Ningi Izo Shinja, Gobagasha has paid to him Teto, learning is in Africa, but is paid to him Teto, Yago Mania Amazo. But anyway, Osanda Kurama sent if it must share up a comment section with you, Fila Ranjanina, Galo Shinjo, Oslongozo, Yona Lapana, EMK uMkhonto, Wesizwe itself.
Sizoyishintsha webakwethu. Umthetho ukhona isizinda somthetho okuyiwona ephethe yonke eminye imithetho. Ibizwa ngokuthiwa uma ugwetshwa nje. Ugwetshwa ngumthetho obizwa ngokuthi oyimthetho yaseSouth Africa, Roman Dutch Law. Sibuswa ngomthetho wamaRoma namaDutch. Asikaze sibe ngamaDutch thina noma amaRoma, kodwa sibuswa ngomthetho. Fanele sibuswe ngomthetho waseAfrika, African law. Not Roman Dutch law. African law. Law wethu esiwaziyo onokuqiniso. Awugwetshwa ngoba kuthiwa uhlakaniphe kakhulu ngaqamba ukuba uqamba amanga. Khuluma nje iqiniso. Zokwenze njalo. Iy'ngane zethu ngoba inhlupheko yalethwa kithi. Sasingahlupheki esingakwazi ukuya esikoleni ngoba thina abazali sikwazi ukuzikhokhela. Uhulumeni ufanele akhiphe imali afundise lezo zingane. Le esayizama nami ukubhidilisha izingisi engingazazi ngathi free education, ukuze iy'ngane zikhule zihlakaniphile zikwazi ukusebenzisa izwe lakithi ukuthi lihambe phambili. Igolide lakithi lele lihambayo alizi ukuhamba soshaya umthetho.